imithetho yezendalo ngeengcinga ezibaliweyo zikaThixo, ngamagama kaEuclid waseAlexandria owayengumGrike oyimathematiki. Isizathu sokuba siwafake apha la magama kaEuclid kuba uEuclid lo ubonwa njengotata wejometri. Kwaye ke la magama lana wonke umntu uyakwazi ukuwava ngoba awathethi njengoThixo qha, athetha nangendalo. Ngoko ke noba umntu akakholelwa kuThixo angakwazi ukuwamamela la mazwi. Eli gama ujometri lineengcambu zesiGrike. UGeo le ligama lesiGrike elimele umhlaba. Umetri yena ligama lesiGrike elimele ukulinganisa, measuring ngesiNgesi. UEuclid ke ubona njengotata wejometri, hayi kuba wayengokuqala ukufunda ijometri, kuba kaloku nabantu bakuqala babenoyifunda ijometri lena. Umzekelo nawo ke ababenobona laa nto bayijonge kunye naleya, bajonge ubuhlobo bazo. Omnye mhlawumbi unobona umthi onamasebe aphumayo, abone ukuba la masebe enza isikhewu esifana nesiyana siphaphe zube sizobile, atsho ke ngoku afune ubuhlobo. Okanye omnye wayenozikuza uba yintoni na ubuhlobo phakathi kobude obujikeleza isangqa nobude obunqumula phakathi kuso. Ingaba na obuhlobo buyafana kuzo zonke na izangqa? Abantu ke bakuqala bona babecinga kakhulu ngejometri lena, beyicingisisisa. Umzekelo waba bantu ngoPythagoras. OoPythagoras aba ke bona baze ngaphambi koEuclid. Ngoko kutheni nje uEuclid lona ebonwa njengotata wejometri xa engengowokuqala? Into ebangela le nto ke kuba yena lo uEuclid lo owafika ngeminyaka eyi-300 phambi kokuzalwa kaThixo. Nawo ke umfanekiso wakhe uqingqiwe phayana, eboniswa ngoku wayefundisa abantu eAlexandria. Into ke yamenza ukuba bengutata wejometri yindlela le ayijonge ngayo ijometri nokubhala kwakhe incwadi yeEuclid Elements. Le ncwadi ke yezinjengcwadi eziyi-16. Abantu abaninzi ke bayibona njengeyona ncwadi eyayidumileyo kuqala. Yena ke ijometri le uEuclid wayijonga ngendlela eyohlukileyo kwabanye abantu ababematematiki, oPythagoras ukutsho. Le ncwadi ke lena ke yaqale yabhalwa ngesiGrike, iqale uguqulelwa ngo-1570, yaguqulelwa kwisiArabhi. Emva koba iguqulelwe kwisiArabhi ke ngoku yaguqulelwa kwisiLatini. Emva koko ke ngoku yasiwa esiNgesini. Into ayenzayo yena ke uEuclid wacinga, zange acinge kanje ngoPythagoras acinge kuba wayethathe isikwere ingaba ikona zazo zinjani na xa uzijonge kunye nezezangqa. Yena wacinga yonke le nto ngendlela elula kuba zange wayenala nto ithi ufuna uziqinikisekisa yena kuba yinyani, zange athi ufuna uziva kamnandi nje kuba befubene le nto. Ngoku kwenza le nto yokuziqinisekisa yena uEuclid lo wayijonga yonke le nto nje lula ngoba athathe izangqa ezi azijonge. Emva koba ezijongile ajonge ubuhlobo kuzo, ubona kwakhe ke loo nto atsho ke ngoku wafumanisa izinto ezingezinye ii-propositions ezibizwa ngokuba zii-theorems ngelinye igama esingesini. So ezo nto ke zona ziingcinga nje zakhe ukutsho, ezinye zinke zibizwa ngoba zii-theorems okanye ii-axioms. Uthe ke asekujonga izinto wabona okay uba lena nalena yinyani, thethe loo nto uba naleya yinyani. Usuka apho ke ngoku uzawusokwazi ukufumanisa uba neziphi na ezingeyonyani, zeziphi ezinye eziyinyani kunye neziyana. Into ke engumahluko ke apha kuba akekho umntu owakhe wayenza le nto yenziwe nguEuclid. Ngoko yena wanikisa ubungqina obukhulu, wabonisa izinto ezininzi, engabonisanga nje ubungqina bento enye. Wayenza yonke le nto eyenzela zonke ulwazi oluthile abalapha kwijometri. Watsho ke wafumanisa le nto ye-axioms ke ngoku ne-theorems ezi bendithethe ngazo ekuqaleni. Ke emva koko ke uEuclid lona eyibhalile ncwadi kwiminyaka i-2000 yabe le ncwadi iseyeyona yona ebalulekileyo. Ukuba ubungekayifundi le ncwadi ubungabonwa njengomntu ofundileyo, uba ubungakayifundi kwaye ungaqondi ezi elements zikaEuclid. Le ncwadi kaEuclid ke yaye yona yaprintwa emva kweBhayibhile, ngoko ke yincwadi yesibini ukuprintwa. Kwaye kwaqalwa kwaprintwa iBhayibhile, emva koko kwaprintwa le ncwadi yakhe kaEuclid yee-elements. Ukubonisa ukuba le nto ibalulekile le nangoku kungekudala, umongameli wokuqala waseMelika uye wabhala la magama emva koba efunde le ncwadi kaEuclid. Naw kuyake lo mongameli uLincoln eboniswe phayana ebezithanda kakhulu ke ezi elements zikaEuclid, ebezisebenzisa kwiingcinga zakhe nangoku ebesesihlalweni sobumongameli. Nanga ke amagama akhe uLincoln: ngoku bendifunda ngemithetho bendisoloko ndidibana neli gama lingu-demonstrate elithetha ukubonisa ngesiXhosa. Ndiye ndacinga ke ekuqaleni ukuba ndiyalazi uba lithetha ukuthini eli gama, kodwa ndiye ndaphinde ndazibona uba andiyazi tu. Ndiye ndathi xa ndizibuza ukuba ndibonisa njani na into ngaphezu kokunika nje izizathu okanye ubungqina, ingaba ukubonisa oku kohlukene njani na nokunika ubungqina. Ndiye ke ndaya kwi-dictionary, incwadi echaza ukuba amagama athetha ukuthini ebizwe ngoba yi-Webster Dictionary. Iye yandixelela ke wona ke ubana u-demonstrate lona ukubonisa okuthetha ukuba kunika ubungqina obuqinisekileyo, ubungqina obungenantandabuzo. Ndiye ndanecebo ke apha kum eliza kundenza ndikwazi ukubonisa kanye uba kuthini na oku kudemonstreyitha ukubonisa oku. Ndacinga ndajonga kuzo zonke ezinye iincwadi ne-dictionary ndingafumani ziphumo zibhetere. Ndiye ke emva koko ndacingisisisa ndazibona ukuba ndivalwe amehlo apha ngabantu. Ndaze ekugqibeleni ndathi kum, Lincoln, sokuze ukube ligqwetha elikukrolelo kwenyani ukuba awuliqondi eli gama uba lithetha ukuthini. Emva koko ke ndiye ndashiya le ndawo bendikuyo eSpringfield ndaya ekhaya kwikhaya likatata wam, apho ndiye ndahlala khona ke ixesha elininzi. Nde ndaza nezi zimvo zokuba ndifunde ezi ncwadi zintandathu zikaEuclid ndizifundisisise. Emva koko ke ndiye ndafumanisa khona kanye kanye ukuba lithetha ukuthi eli gama lithi demonstrate, ukubonisa. Dabuyela ke ndayophinda ndabuyela khona kwizifundo zam zomthetho ezi bendizenza. Xa ufunda ke xa ufunda izifundo zomthetho funeka ufunde ukuba kanye kukuthini ukubonisa izinto. Ezi ncwadi ke zikaEuclid ziye zamnceda uLincoln lona ukuba akwazi ukubonisa ngokubanzi ukuba eli gama lithi demonstrate ukubonisa lithetha ukuthini kanye. Yona ke eli gama lingena kwiinto ezininzi, lingena emthethweni, lingena nakwimathematiki. Nalapha kwijometri le sizawuyenza ibizwa ngoba yi-Euclidean geometry. Yonke le nto ingakumbi ingokuba umntu lo abonise into, emva koko abonise neengcinga zakhe.